urukundo ukunda abagabo nawe rurarutiga toto yacu bugari
hanyuma mu bagabo nkunda hari uwa urimo
siporo nukoroha mu mutwe
ndasha
ngaraga nigende
Downloading application zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filme nziza na katuni zibereye abantu zacu TV.